Amakuthokozani lesede khanya yathemba niyaphila namhlanje gama lam ndingiphatheka and welcome to my channel. Uba uyaqala ungena kule channel ndizawucela ucofe kwilogo yale channel, kukhona ii-videos ezi-more than 50. Qinisekile uzoyifumana into eza kunceda ngoba ulapha ngesizathu. Bantwana bethongo, mandicamagushe kwakhona. Namhlanje sizothetha ngento ebaluleke kakhulu uma ungumntana ethongo, amaphupha okanye amathongo. Ixesha elininzi abantu abadala okanye idlozi lisidlulisele imiyalezo ngamaphupha. Xa lisilumkisa, xa kuvulwa iintlahla zethu, xa lisibonisa izinto ezenzeka ezimpilweni zethu, yonke le nto yenzeka ngamaphupha. So kubalulekile kakhulu xa ngumntana ethongo ukuthi ukwazi uwahlaziya amaphupha wakho. So ndizoninikeza iinkcazelo zamaphupha ke ngoku okanye ii-meaning zamaphupha, and then wena umsebenzi wakho ezomntana ethongo njeba uyifumene inkcazelo kukuyijonga if kuba kubomi iyangqamana na, because kukhona iinkcazelo zamaphupha ezifanayo kumntu wonke, kube khona ezi ziba personal kuwe apho uyaziyo that xa ndiphuphe imvula sube ndizofumana imali. So if ndithe imvula mna kukufa, then uzawujonga uba xa uphuphe imvula ujonga uba kukhona nokufa kuye kwalandela okanye kuye kwalandela ntoni, so that uzokwazi uziinterpretela amaphupha wakho ngokuyakuhamba ithuba. Kodwa okwangoku ungekaboni into i-personal usebenzisa ezi nkcazelo sikunika zona. So ndizoqalisa ke ndingene kumaphupha andizowachaza namhlanje ambalwa. Iividiyo zamaphupha ngeke zide ziphele because namaphupha awapheli. So masenze umzekelo, xa uphupha usidla usidla into ongaziboni nokuthi uyinikwa ngubani. Unika ukutya, awumboni lo mntu ukunikayo, leyo lidliso. Because kunomahluko. Isizathu soba ndicacise ukuthi kubalulekile uma uchaza uphupha ukuthi ndiphuphe ndisidla. Okay, ubusidla ntoni? Ubuyinikwa ngubani? Umbonile lo mntu or uzibone sewusidla? Lidliso elo, and kumele ke ngoku uvuke uphalaze. Ungekathethi namntu nje uvuke uphalaze. Uma uphuphe usenza i-sex, noba ungumfana, noba uyintombi, noba ungutata, noba ungumama, le nto iaplaya kumntu wonke. Uma uphuphe usenza i-sex, loo maphupha awekho rayithi. Ixesha elinintsi uma uphuphe usenza i-sex ibonakalisa ukuthi unikezelwa, ufake isilwane. Isilwane ke yinto ethunyelwe kuwo ubuzochitha ubomi bakho. Isilwane ichitha umtshato, ichitha umsebenzi, ichitha yonke into yakho because ikushiya nesichitha ukwenza ungathandeki. Siyeza ke xa kusithiwa, siyeza ke nakule ndawo ithi uma unedlozi elingahlambulukanga uyakwazi uziphupha ezo nto uba ungumntana amanzi. But masiqale kule ndawo yesilwane ukuze ithi xa ingalungi yona uzodlulela kwelandelayo utsho uyive. And then elandelayo, xa uphupha ucamo okanye ingwenya, loo nto ibonakalisa idlozi lasemanzini elidala. Xa uphupha usidla ifruit efresh nje entle nje, ifruit enintsi, iye ithi ibonakalisa isisu uba kukhona umntu okhulelweyo okanye umithi. Xa uphuphe usinda ngobulongwe, ibonakalisa uba ngaba kukhona into ekufuneka uzilungisile umsamo wakho, noba wena kumele ugezwe, kumele uhlanjululwe. Xa uphuphe ucula, ibonakalisa ukuthi unesithunywa. Xa uphuphe intsimi, ulima okanye utyala, loo nto ibonakalisa ukufa. Xa uphuphe usejele, ibonakalisa uba impilo yakho isezoba nzima. Xa uphuphe unyuka intaba, ibonakalisa uba impilo yakho isezoba nzima. Ubunzima bempilo inzima and isezoba nzima. Xa uphuphe utyala, utyala umbona okanye utyala umoba, ibonakalisa intlantla ezayo. Xa uphuphe imali yamaphepha, noba uyayichola phantsi okanye umntu uyayinikeza, ibonakalisa intlantla eza kancinci. So kumele uyihlangabeze ke, uzame ngeziwasho zentlahla, uphahle uthini usihlambulule njalo njalo. Amaphupha akunetha kakhulu ibonakalisa usizi onalo kusizo luzayo ukukhala. Amaphupha usedakeni kubonakalisa ukuthi kunamanzi amnyama waphehlelwayo. Ibonakalisa ukuthi usengxakini, ibonakalisa ukuthi izinto zakho ziphenduliwe, inhlahla zakho nedlozi lakho liphenduliwe ukuthi asikazolunga izinto, kumele ulungise izinto. Amaphupha udutyulwa ibonakalisa ukuthi kukhona abantu abakuthumela ngemithi emibi, kukhona abantu abakusebenza imithi, ibonakalisa ukugadlwa. Amaphupha uthenga impahla ezintsha, impahla ibonakalisa ukuthi inhlahla evulekayo kuwe okanye inhlahla onayo. Amaphupha isele okanye ithoyilethi ibonakalisa isichitho. Ithoyilethi angikhathali noba ungayiphupha njani, noba ungayiphupha uyibamba, noba ungayiphupha uyiqoba, noba ungayiphupha usenzani, as long kukho ithoyilethi nje. Amaphupha uhambaze sube kukhona into ezovele eyimfihlo or kukhona okuzokukhathaza empilweni yakho. Amaphupha uhamba endaweni emhlophe kubonakalisa ukuthi kumele uphothule ngebhokhwe emhlophe. Amaphupha ingonyama kubonakalisa idlozi. Amaphupha ufunda esikolweni. Yabona indaba yokufunda nephupha lasesikolweni linomohluko, linezigaba ngezigaba. Kufuneka utshekishe ukuthi uphuphe ufunda kwiklasi, bekuse high school, bekuse junior, bekuphi, kubonakalisa isigaba okuso kwezinto zomoya. If benibhala itest kumele ubona ujonge ukuthi ubupasile na kanye bekwenzeka ntoni. Kuba ubupasile ibonakalisa ukuthi uqhuba kakuhle kwizinto zomoya. Amaphupha because eli phupha alipheli, lihlala likhona. So akuncedi ukuthi sithi kufanele kubonakalisa ukuthi kumele uthwasile. Kumele lichazwe kakhulu depending on i-details zephupha. Because naxa uphuphe ke ngoku sewudlula usiye eyunivesithi, ibonakalisa ukuthi uyakhula, uyenyukela kumazinga ngamazinga. So ma uphuphe ke ngoku izulu liduduma, kubonakalisa ukuthi ukhona umuntu omkhulu okanye umuntu osendaweni ephezulu ozosweleka apho kuloo ndawo yakho. Amaphupha izulu liduduma lingena endlini, libonakalisa ulaka labantu abadala. Amaphupha umcimbi okanye uphuphe izangoma okanye amagqirha benxibela izinto zabo bexhentsa, kubonakalisa ukuthi kumele ube sisangoma, unobizo lobungoma. Amaphupha uzibuka esipilini wonwabile, kubonakalisa ukuthi unedlozi okanye unabantu abadala. So namhlanje amaphupha unxilile, usela unxilile kakhulu, ibonakalisa ukuthi uneengxaki ezikohlulayo. So kumele ufune uncedo, kumele uqalise uthetha nabantu ngoba uzotshabalala. Amaphupha usela utywala, kubonakalisa ubomi obumnandi. Amaphupha ubona umqombothi, utywala besiXhosa, utywala besiZulu, ibonakalisa umcimbi wekhaya. Amaphupha ukhala, iba ziindaba ezimnandi ezizovela. Amaphupha umlambo, idami, utshona elwandle, udada uleqwa amanzi, ibonakalisa ubunobizo. Amaphupha amabhoma okanye ulele cankwamanzi orentabeni, ibonakalisa imfukamo. Amaphupha amahashi, ibonakalisa indlela ekumele uyihambe empilweni. Amaphupha ibhlorho, sisigaba esitsha ekumele sifike empilweni yakho. Amaphupha intaka emnyama, alikho lihle uliphupha impundulu okanye umkhovu okanye but into embi esetyenziswa abathakathi. Amaphupha inkungu, ngabadala okanye idlozi lakini abalozi. Amaphupha intaka ekhalayo bonakalisa abantu abadala uba bafuna ukuthetha nawe okanye idlozi lakho lifuna ukuthetha nawe. Amaphupha inkomo ibonakalisa uba ukhona umcimbi wedlozi okanye abantu abadala ekumele wenziwe. Depending on umbala lowo wenkomo uba yinkomo e-brown or yinkomo enjani. Yiyo ke into ezokukhokhela ukuthi kuchazwe kakuhle iphupha. Amaphupha izinja zekuluma ibonakalisa ukuthi abantu abadala ikhona into abangayithandiyo or engabenelisiyo ekumele uyayilungisa. Amaphupha ezikhonkotha ibonakalisa umcimbi wekhaya odinga uba wenziwe. Amaphupha empuku ezinkulu ibonakaliswa ukungenelwa uba ngaba uzongenelwa ngootsotsi okanye kuzoba khona ukufa okuzayo. So kumele uyijonge ke empilweni yakho uba ithetha ukuthini loo nto. So namhlanje ke sizophela apha ngendaba yamaphupha, ndizophinde nenze enye ividiyo upart 2 ngoba indaba yamaphupha ayipheli. Amen.